nwa nwoke nke anụ ihe dị ihe taa n'ụwa
mana nsogbu dị m na ọbụ na nchọ nwaanyị ga na-eme m obi aṅụrị.
Ụdị nwaanyị gịnị ka ị chọrọ?
Mana chọọkwa nwaanyị n'obodo a, nchọ nwaanyị na obodo dị iche iche ka mmanụ nke m ga-ahụ ịma m.
Enwe ihe m ga-enye gị.
Let's go get it together, baby.
I need it all, baby. Brighter. I need it all, baby. Baby. I need it all, baby. Na na. I need it all, baby. I need it all, baby. I need it all, baby. Oh, baby, I like to know. Oh, baby, I like to know. Oh, baby, I like. Fly and sexy for me. Can't help but falling. No door keep shaking for me. Bad man keeps panting. For my soul, no time for forming. Come here, baby girl, I'm feeling the way that you boga. Feeling the way that you want your book. I'm feeling the way that you rock. Feeling the way that you want your book. I'm feeling the way that you boga. Feeling the way that you want your book. I'm feeling the way that you rock. Feeling the way that you want your book. I'm getting it all up. Give me a gear.
Feeling the way that you boga, feeling the way that you want your book. I'm feeling the way that you rock, feeling the way that you want your book. I'm feeling the way that you boga, feeling the way that you want your book. I'm feeling the way that you rock, feeling the way that you want your book.
Right now, I can't get all of me, baby. I can't get all of me, baby.
Ugbuanụ ama m n'obi dị gị mma.
Na udo dị. O nwere ihe nka na-achọ.
Nsogbu anọghị ya. Enwe nwa mma kpọtara gada ama m n'oyi emego obi ọma.
Kpọtara ya ka egwu na-ekwu kpọtara ya.
Kpọtara m nwa ya ebe a.